Nā nō te rangi tonu nei whakamānu tia ke ai e te whare takiura o Tāmaki Makaurau, he tohu hou hei tō mai ngā uri Māori ki ngā mahi haora. Ko te tuā papa o te tohu Paetahi Tikanga Rangatira a Tapuhi, ko ngā mahi I kōkiritia e te Puea Herangi I tōna wā, me tana tapatahi kia piki te ora o te ao Māori. Anei te pūrongo a te Rauhiringa Brown.
Ko te whakatau ake I te tohu Paetahi Tikanga Rangatira a Tapuhi hou ki te kura takiura o Manukau.
This is an absolutely auspicious time to have four Māori nursing programs o te motu is probably a moimoia that's been shared from our founding members back in 1983.
At the moment we've got around 25 tauira coming in and we're looking at having over the next 5 years, up to 500 tauira. So, you know, it's a bit of a groundswell today.
Me te aha, ka noho ko ngā whakakitenga o te Puea Herangi, hei tuā papa mo te hōtaka nei.
All of our teaching is sort of based in that philosophy. So it's a nursing kaupapa under Princess Te Puea philosophy. Puea has, as most people will know, been instrumental in the development of health and wellbeing for tainui. Not only has she been instrumental in creating some great opportunities for Māori, she was the leader that she was allowed us to identify and be able to carry her dream through.
Nā whai anō I kuhu mai e nei tore kai huruhuru o te rāngai Tapuhi ki te kaupapa nei.
I have so much love for what Princess Te Puea, her mahi, what she done, and to be able to weave that through our kaupapa mō te nihi Māori, it's pretty good and yeah, it's exciting.
Ka mutu kua rongo a Thompson I ngā hua o enei mahi.
I had an experience with my pēwhi. She was born prem, and when I was there, I just seen all the good work that the nurses did for her and us. But I also noticed there was no Māori nurses there.
We are going to be able to grow our own for each rohe independently. So whilst the program is here in Manukau, the opportunity for tauira to come from o te motu to be part of this program and then return to their homes is really one of the key elements of being able to have this program.
Ara te ōhaki a te Puea Herangi. Mehe mea ka moemoia a hau kua hau anake. Mehe mea ka moemoia tātou, ka taia e tātou. Te Rauhiringa Brown, te Karere.